Nakuuliza wewe umeshaji set kutoka?
Thank you.
kitwa mere hadi kitwa fingerprint hadi kitwa Kenya police aja imechorwa right dress imeandikwa right dress finger tena ina to box